Yeah. My name is General Chapidondo. Skia Kiyo Chango Major. Alexi Obama Shop. Manager Amix Tumbo. Skia Yo. Bantin Buimana. Alfan Kiswa.
Mama, nipunge ndoa na wewe.
Malaika,
Shindwana Mali.